of Ghana, Immanuel Congregation. Abonse Akuapem refere sani anyankonton refere sia no pa hima o. Jerry the young 150 years anniversary. Na afei ya pa Kristo asafokronkron. A yesi ama Kristo asompane hontama awurade din mu. Ti asem ne se, yeri hye awurade din no animonyam. Wone no kwari du suno wo emfi oha ni aduonum ye nyina mu. Wo Immanuel Congregation Abonse Akuapem agidifu so. Na afei ya bom anyi wo Kristo biakoye ene ne dopepe adoma kumam. Sunday, 3rd November 2024 na jumadi bekosio. Basere asofu atocho wura abodi di jumadi makotene. Right Reverend Dr. Abraham N. Okwache, moderator of the General Assembly. Reverend Dr. Ninoy Odonko, clerk of the General Assembly. Reverend E. Achiampong Asiedu, Akuapem Presbytery Chairperson. Reverend Christian Amankwa Kwafu, District Minister. And afei Reverend John T. Nati, Minister in Charge. Ono na jumadi ponyi sinisere suo. Basere ajidifu e. Mumfa odokane osum kikahuma pa imeta yenge chie. Na yen shewura didinga ni mwenyam. PCG, Immanuel Congregation, Abonse Akuapem 150 years anniversary. Bidabio, frise wura dino kwa widi ya fufura no pebiya.